Lero tirimboma lakalonga mudzi mwa mwakaoko pa Iponga. Pomwe anthu apamenepa anachita mwayi opatsidwa chitukuko cha Guardian Shelter yomwe ili pambali pa chipatala cha Iponga pomwe azimayi oyembekezera azitha kudikirira pamenepa. Koma nanga chitukuko chimenechi anachilandira bwanji ndipo pakali pano akuchigwiritsa ntchito bwanji chitukukochi?
Vuto limene tinali nalo kuno kwa TM Kawoko nali vuto lalikulu kwambiri chifukwa azimayi akamabwera pa nthawi yochira amapita ukasamba kunsinje. Koma kulira kwathu tinalira ndi community yonse kena akakupitiza ku council. A council anatiyankha ndi kutipasa Guardian Shelter kuti atimangire. Tinali wokondwa zedi. Guardian Shelter tinayirandira anayimanga ndi chikondwero kuti sopano taombokwa kumavuto amene tili nawo. Koma kuona Guardian Shelter imene anatimangirayo tinaona kuti si nate bwino bwino mpaka pano vutoro lilipo be chifukwa mabafa palibe masinki palibe magesi mulibe zina zimene anatipangira kuti atipangira sana tapangisa natipangire yai
ife ndifo okondwa chifukwa cha kubwera kwa Guardian Shelter kuno kwa mwaka woko fukwa nthawi za mbuyo tinali ovutika maendedwe anali ovuta timachokera kutali kuzafika pa chipatala ndi nthawi yochira zimayambiri timachirira munjira ndi kufika kuno kuchipatala amatiuza kuti lipira 10,000 chifukwa chotachirira kuti kunjira koma kubwera kwa Guardian Shelter kuno kwa mwaka woko ife azimayi ndife okondwa kuti itithandiza muzambiri kuberekera kwa azamba titaso kusiya chifukwa tikhala tili pa chipatala pompano kudikirira ngakhale tikuthokoza za Guardian Shelter imene yabwera kuno kwa mwaka woko komano mmene ikuonekera pamenepa sinamalizidwe iyayi chifukwa palibe mabafa tidakali kusamba kunsinje magesiso kulibe anthu akabwera kuno kuzadikirira amagulaso makandulu kunsewo ndrama ndizovutikirabe ndiye tikupempha kuti mabafa zimbuzi zikhalepo kuti Guardian Shelter imene ikhale yotithandiza ife azimayi zikoma kwambiri.
Ineyo ndabwera kuzafotokoza mbiri ya chi Guardian Shelter ndiposo mavuto amene timakumana nayo pankhani yomanga Guardian Shelter. Ifeyo titalandira project kuti ikubwera panopa ngati pa Iponga pano tinali wosangalala kwambiri koma chibwereni project atabwera contractor kuzamanga nyumba imeneyi sana sinakari nkrudi na pamozi ndiwo kuti tigwirire ntchito rimozi amamanga iwo osa gwirisa ntchito komiti ndefeyo tidanipasa manyazi kuti kodi project iyi kuyenda bwanji titaona mu BOQ yawo anatilongosa anationesa BOQ yawo kuti zonse zili bwino bwino kuti zikhala kuti zili pa ground koma titaone sasa kuti nyumba ikupita kumapeto naona kuti zonse pa ground zonse zina mazina panali bemonga ceiling board madreni na oso sa kurongo soka bwino bwino magesi panalibe ndipanine kuti palibe mazi zimbuzi zonse zinati kumundusa ifeyo ngati a committee hapa chipata ndefe tutaiona imene kuti sichandizidwa tinaisesa kuti tikumane ndi anzato amene ali mu committee ya peti kuti tifotokozane limozi kuti yaone kuti tite kupanga bwanji titaifufuza ngani imeneyi tinapita ndi a komiti ya peti ukafufuza mpaka kwa DC kwa DC anatilongosola nonso kuja nango nina zoti sizitandiza ayi titabwerera kumuzi tinaona kuti chichi si project yorongosoka izi is substandard nde atabwera kuzatipata handover kuti nyumba yose yantha ifeyo tinakana kuti ayi iyi project sinasili si maro mwake mene timafuni na ifeyo then ndi nkhani yake mene ngati komiti yapa chipatala pano inakhali na project imene iyi
ifeyo ngati sisi JP titayimva nkhaniyo mu mameeting athu amene timabwera kuno timango waponyera mafunso maguru onse amene timagwira nawo ntchito alipo ndipo timafunsa kuti kodi zikatere inuyo tinakuphunzisani kuti mwayenera kutani mwina mwachidule tingonena kuti tili ndi gulu lomwe limatchedwa public expenditure tracking lomwe afotokoza focal team public expenditure tracking focal team gulu ili linapasidwa ukadaulo woti limachita kafukufuku pakakhala chitukuko kaya ndi building ya sukulu ya chipatala iliyonse pamene palowa ndrama za boma nchifukwa chake ndi public expenditure tracking So pamene paro wandrama za boma awawa napasidwa upangiri wote amachita kafukufuku. Choya mbamu na kuti tembesesane panghani ya planning ama yambira kunika ndondomeko za chitukuko chija. So aka unika pa upangiri omwe tina apasao ama inena ku kuyamba sopano satane satane wake kusatira kuti zinthu zinaenda bwanji. Sindiye nina kufoto kwa zaineyo kute amapanga bwanji nchitoyo, chifuwacho tina apasa upangiri. Siwo kao, kose kwa mwati magwira nchitoyo, tina apasa upangiri. Cholinga chake chima kala choti, adindo asamabu erese chitu kuko muzi, choma antusa kuchifuna, one. Two, chitu kuko chija, enake mdera, azitengapo mbali. Chachi tatu, ndoti chitu kuko cho, chika kawusi na apangidwe bwino, gulo mwati maripuzisalo, lima inao chita kafukufu, karondo londo, wa mene ndarama za gwirira nchito. Shifoti ndarama zo ndi misonko ya antu. Ndefe tina hapa sa upangiri. Ndiko ndichi kubilo chose. Anyamata wa anagwira nchito yoyenera. Nchifuwa chake mwina. Lero tu kambira na kutu chintu ichi. Sitina ambebe gwira nchito. Zilipo zomu ana pesa iwo. Ndi sata hile ndhawi kwa mbili. Mwina omvera tutimve kuti anapanga chani. Sikuti anapanga zonse zomwe zima ina kupangidwa. Koma lilipo gauro mwana apanga lina tandiza kwa mbili. Kuti nchito chitu coach manage mwina chisarandiridwe kunoko. Ziko mkwa mbili.
Ziko mkwa mbili. Ife ngati peti public expenditure tracking focal team. Ndi kumene anatipunzisira, mena kuyankwira abwana a CCJP, anaitipasa ukada ulonditu. Ndi titamva kuti kwa bwera chitu kuko, cha Guardian Shota kuno kuiponga. Ifeo poya mbilira kweni kweni, tinabwera kuzakumana ndi contractor. A contractor o tinawapemba kuti atuonese Guardian Shota prani, mene ikalire. Komanso, atipase BOQ yao kuti kodi mu BOQ muja mulizotani. Ndeno poya mbilira kweni kweni anatipasadi prani. Prani ija tinaiona kuti mu Guardian Shota mmene mumu mukara zonse. Monga tima yankula za uche za sinki akalamo ma drain ya bwino bwino. Tima kambaso za magesi, ceiling body, komanso plumbing system. Tinaona kenako kumfusa za BOQ anatiuza kuta BOQ ineyo silinga turuse BOQ ili kuti ili ku council ili ndia council ndeifeyo muona kuta BOQ ili ndia council tinapita ngati a committee kuti tikatenge BOQ ija tuone zimene zili mkati tinapita tika ku office kwa DC a office kwa DC anati sonyeza kwa director of Planning and Public Works. Kujako, tinakafika, tinapempa. Kuta, tikufuna BOQ yako uje ni kuiponga, Guardian Shota, anatipasadi BOQ ija. Ifeo tinabwira nayo kuno kumuzi. Kena kutita karapansi, kuizu kuta kuona mungkati muja, kuti kodi mulichani. Tinaona kuti BOQ muja, alimbamu kuti ma plumbing system alipo, magesi alipo, ma sinki wose alipo, zimbuzi zilipo, mabafa alipo. Kenako ti nakalabansi kuta tidigire kaye mwina a contractor kamaliza tuona kuti zinduzi zatani zachitika. Koma tita dabwa kuti tikumva mbekesera zoti contractor ucha kufuna aipereke Guardian Shota icha ku community kuti yatha. Pamene zimene tikaona mu BOQ muja mulibe ife tinadabwa kenako tinakhala limozi ndi a community a muzi kuta ngati mmene zililimu ife monga apeti mmene tikuziwira chinthu chisichinate ndeno akamabwera ife tikane chifukwa tikuyenera kulandira chinthu choti chamalizidwa andi malingana ndi mmene a CCJP anabwerera kuno kumuzi wina aliyense kunoko amaziwa nchito za CCJP. Kena ako mafumu na onso anavomereza kuti ai dizoona chindu chija siti ngalandire choti sichi nati. Anabwera ako kanso kuti azapeleke maki. Mogulisa nandi mafumu komanso ife apeite ndi onse ya community tina kanadi kuti sitingalandire choti chindu choti sichinate chifukwa pakufuneka kuti pakale mabafu kodi mmene mukubwereramo kuti muzasegulire anthu amene aberekaja komanso amene azakhale pa guardian shelter pacha azikasamba kuti chifukwa vuto limene lilipodi tikufuna lite litere tiloka samba msinji nde inuyo mukusegulira chindu choti sichinate mukutandauza chani zonsezi tikapanga kulingana ndi malamulo chifukwa popanda zimbuzi si nyumba pamene palibe chimbuzi si nyumba iya pamene so palibe mabafa sikuti panga kale anthu iya komanso magesi aziunikira chani mulibe kodi mazi palibe plumbing system palibe azisukira mbale chani azisamba chani komanso azipikira chani nde kuona ma problem onsewa chinayi chifukwa chokwanira kuti ifeyo tikane kuchirandira chinthu chimenechi ngati guardian short ndeno ifeyo mwakuona kwathu after atakana kuti ya imene iyi sitinga yandire tinakhalaso pasi ngati a committee kuti kodi tipange chani ife tinagwirizana kuti ngati mwina pali ma mistake yena tikaone tipite ku council sokuja tibwerere tikafunse kuti kodi procurement document iri bwanji zona kukanso kuja tayendako katatu koma mpaka na pano sana tipasi akungoti ndau yoyamba nati mmene mwabwerera mutamva tikhala pasi ndi a procurement kuti tione kuti tipanga bwanji then tinapitaso kachiwiri tinapeza kuti a director of planning and development akuti ai panopa a procurement onse ali kuchitipa palibe ndeno muzabwereso akazabwera tinapitanso nde zimene akuti yanga ndizoti sizikutitandiza nde ifeyo ngati apet tikudikira kuti titenge kaye procurement document ichi tiyang'ane kuti kodi kugwirizana ndi BOQ kapena sizikugwirizana ngati sizikugwirizana ndi chani chimene chayimisa kuti zisiyane kapena ndi chani chimene chinapangisa kuti procurement document ndi BOQ zisiyane ndi pamene tizaone kuti tipanga bwanji
Zikomo kwambiri tamva muno bwino nene nchito yomwe apanga magrosi ana siana ngati sisi JP vuto lali ku romwe taonapo ndiroti nthawi zina nkhani yopereka mauthenga ndimene kumaza vutirapo koma tithokoze kwambiri ofesi ya DC yomwe inapereka kuzera mwa DPW yomwe anapereka BOQ koma tikuapempha kuti apitirizebe kuapasa information ina anyamata chifukwa choti chitukuko chomwe tikuonachi mchoti mchanthu aderadi nono anthu amene akuvutika ndazimayiwo ndazimayi akutali ngati kungana ndi kwinako ndiye tikamasungabe uthenga ufunikira kuti nkhani dziwike kwenikweni kuti chinachitika ndi chani kapena anyamatawa nkutheka kuti akukakamira zinthu zoti sizinali mplani koma opanga proof kuti kuti sizinali mplani ndiwowo popereka mauthengawo ndiye ndichikhumbira kuti nthawi yochepa awathandiza anyamatawa kuwapasa mauthenga ofunikira kuti anyamatawa ndi mafumu kuno aunike ngati chitukuko chichi ndi ndalama zake zinagwirizana koma ngati sizinagwirizane ndi udindo wa khanso kupezaso ndalama kuti amalizise ntchitoyi komanso kukambirana ndi kuchitapo kanthu pa anthu amene anapangisa kuti chitukuko chimenechi chikhale chosatha fukwa apa zona zake simungasegulire chitukuko ngati ichichi chilibe zofunikira ngati izozo apa ndalama ya boma ndiye kuti ingoonongeka tikapita kunja kutikuona kuti dreni yathakale yangumuka dreniyo zomwe zikuonesa kuti sizinaphule kanthu sizinapindule koma ndi chifukwa chani zapangika choncho chifukwa choti mwina uthenga ufunikira woti zoona zake ziziwike sizinachitike kumaliza kwake ndinene kuti ifeyo ngati sisi JP ndife olimbikisidwa si ife wa sisi JP kumabwera kunoko kuti kodi chituku kwa chimuna panga bwanji. Ah, inde kuti project si kupindula. Project ya fighting inequalities imachita empower ma communities. Nde 4 years ikupita ichakacha number 4 utukupita kuti oro project itachoka. Chituku kwa china chikamabwera, sisi za chitika so zinungazomu za chitikasi. Nde kuti apopo project ya pindula, taata ndiza antuo. Marocation azipita maromoe nerera kumaso antu adindo azipanga zinduzo enera. Ndiye decentralization yomwe tina ipanga embrace kuyambira 1998. Romwe riri kare kare. Adindo avomereze kuti kuli decentralization yomwe antu ama enera kutenga pombali. Maso mpamvu zilikuwa antu. Ziko mkwambia.
Chitokozi asisi JP akukaronga dawsis. Omwe akugira nchito yotamandika po waonekira antu andela limene lila mfumo mwaka oko. Kutazita kutsatira chitu kukosha mdela mwao kuchokera kuboma kapena kumabungwe enali wonse. Chitokozenso mabungwe a Norwegian Church Aid ndi Danish Church Aid popereka tandizulwa chuma kuti project imene ya fighting inequalities kapena kuti kutetsa kusiana pakati pa opeza ndo ovutika iteke. Mwakoma nonse zikomo.